say they're wise.
Unanuna nini? Siulize wenzako umefanikiwaje, siulize.